distance, distance. Utel nam, kuti uhlaluko nenhlizweni yam. Bayangazonda lezo ndawa mama, ezingisithelula viva. Belezela sithando sami kuselintsuku ngizokubona maduze. Belezela sithando sami kuselintsuku ngizokubona maduze. Maduze, duze kanduze, diphuze. Maduze, duze kanduze, diphuze. Cela uphathe kahle. Lapho khona dal nami ngiphatha kahle. Tayo uthango wethembe. Jazi ilingo dahlale khona endleleni. Inkumbulo, inkumbulo, ngiyazidala uyafa inkumbulo. Cela uqaphele inkanuko, inkanuko, hayi umzwange thuba ngenkanuko. Mayefika amajongo, tuwatshela ukuthi wena uqomele wazo. Mayefika ezoshela amajongo, tuwatshela ukuthi wena uqomele wazo. Thonta badilika, bona isandu samayo umama ubiza. Kude nam, kuti uhlala ukhona enhlizweni yam. Bayangazonda lezo ndawo mama, ezingisithelula viva. Belezela sithando sami kuselintsuku ngizokubona maduze. Belezela sithando sami kuselintsuku ngizokubona maduze. Maduze.